numva nyene ni ibintu biteye isoni kuba abarundi badakunda indirimbo zabo sumuntu ahagarara ku byumviro by'umuntu ngo abigire publicity icyo ni kwita ideology abagiye kugira promotion y'umuntu ya ideology y'umuntu umenshema ko nafata position y'umuntu cyangwa y'uwundi urumva ni numuntu abantu bumviriza ko amakuru abantu batandukanye rero abantu batandukanye bakumviza amakuru bakumva uri kuravuga position excellent niyo uri kuragira promotion urumva yuko uri kurata credibility
turabahe bwa keye cyangwa mwiriwe nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyase cyo cyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudukurikira mu kumbuga zacu za Facebook YouTube Instagram n'ahandi hose ducisha inkuru kaza mu kiganiro exclusive interview aho dufise umutumire adasanzwe n'umuntu adakunze kuboneka muri no minsi mugabo n'umuntu afise amateka adasanzwe n'umumenyesha makuru akaba ari n'umuntu ari no muri bamwe yatanguje ibi ama award ubushimwe amahiganwa mu menyesha makuru w'imico kama sundi ni excellent mubona excellent turabumvira cyane
urakoze cyane muramutse
kuba tazi neza excellent ninde ibyo bumenyesha makuru bitanguye gute
ni nkuko bivuze nitwa ni mubona excellent umenyesha makuru nabutanguye nkiri muto ndibuka ndi muri primaire narakunda cyane kumviza ama radio narumviriza cyane RTN mbe mugabo cyane cyane deuxième chaîne bavuga igifaransa hanyuma je ndi mvuka mu rumonge aho niga aho nakuriye igifaransa ndumva ko kindege kindoka kingora mugaho nkumva ko ndagikunda kuviza cyane ama radio haragira igihe ndashika muri secondaire ntangura kumviriza na RFI umva naguma nita icyo giso icyo gifaransa ariko rero nkumva yuko bidakunda cyane ngora yo kuza ndumviza cyane ama radio muganze ndasubiramo abamenyesha makuru bamwe numva ko banezereza haragezwe numva ko byukuri ndabikunda iyo umenyesha makuru ariko aravuga numva ko binyoheye ntangura bire kwandika namakuru ya RFI nza numviriza nkaca nza dimita abo twakuranye abo twagendanye ku bico gihe baribuka ndiko ndakunda ko improvise amakuru nkaja muri nature nkavuga numva ko byukuri ndashaka kumenyesha makuru icyo gihe naciye ntimitamwo ku kurondira ingene nduza nivuje igifaransa kuko urumva cyari gito cyane cyari gike nta nicyo nsinashaka no kuganira n'umuntu mu gifaransa cyo gihe ndi mu windwi mbere birashika ni gihe kimwe ndiko ndumviriza deuxième chaîne hari kiganiro bita radio vacances cha RTNB nduva ko hari abana bato bakiri muri primaire bari kwavuga igifaransa ntazi jewe ntashaka gushika nivo yabo numva inzigo iyo nzigo nayigize ndi mu mwaka windwi intera gutuvuga ati ndihaye mission yo kwiga kumenya kuvuga igifaransa cyane iyo objectif rero umwanya wo kujya kumarigara kuvugana n'abandi bana je nkaca ngenda muri chambre iwanje nkatangura kuza ndisubiramo imwe numva ku radio ingine bavuga nsubiramo niyumviriza ton numviriza ngene mvuga hama nkaza ndasaba n'ibitabo byo gusoma ntabwo buze ndasoma hajya nasanze kugira ubwo rurimi ufata usoma aho tuvwa uzuri yumviriza byarafashije cyane icyo gihe kuva icyo gihe rero ndabibandanya gutyo nyine gushika mu 2003 nari hano ndi muri université y'u Burundi hanyuma nari ntangiye kuririmba nca ndahura n'umumesha makuru yitwa Aloise niyo yita
Dogonzague
rero tuganire gatoya kandi abona ndirimba arakunda indirimbo yakunda indirimbo zanje ariho n'indirimbo yaciye amfinansa mbere ati genda uririmbe muri studio mpeje kuririmba indirimbo ya rege imwe ivuga iby'intambara arayumviriza mu mudeho wa rege arayivuza aca nsaba ko nokora indirimbo ya kabiri arayifinansa mugabo kandi tuko turaganira yumvise ngene mvuga aca mbwira ati tuise uwo umenyesha makuru mwiza wewe anistar ya Olivier Ngoma yari umuririmbyi akumbwira akaba n'umumenyesha makuru aca anyibutsa ca cyumvira n'iyifise n'icyifuzo n'iyifise kuva haize imyaka irenga cumi hanyuma niho naciye ntangura yo kujya gusaba ku isanganiro icyo gihe barafata abantu bagatangura stage ntangura umusagere mu nyuma muri 2004 ca ndaba angaje niho natanguye kwinjira byo kuri mu by'umenyesha makuru mu 2004 kuri radio isanganiro
ego turumva ariko se prononciation nziza ubwo onye nta maliterature wo warize ku ishuri bijyanye n'ibyo mwiza
jewe nize scientifique B Mejeje scientifique B muri université na ici muri médecine mugabo cha mpereza muri informatique de gestion ntanamwe na huri ya literature
ngumye mu science
nagumye mu science ariko ivyindi mina bikunda cyane mwumva ko nabitanguye kubera inzigo nagize cyo gihe nkiri mu windwi n'icyo yo kugira kurondera kumenya kuvuga neza niho nyakene ntangura kuvyo gusoma ndakunda gusoma
ego turumva uri mu bamenyesha makuru ba kera mugabo mwashye mufata yuko mukorera cyane ku mico kama ku bintu by'imiziki kubera iki mwacabwe ico gisata kumbura abandi bace bajya muri politiki abandi bakajya mu nkino
ico gihe nababwiye nkiri muto nakunze ivyo kuri byo kuvuga kumviza ama radio ubusanzwe ubucuti bwaje na ama radio bwatanguriye kuvyo muziki nakunviza ama radio ndikumviza umuziki nakunda kumviza abaririmbyi ba kera nka Jean-Christophe Matata Kajani ni ubare abantu numva ko nkunda cyane abari bya barundi ama niho twahuriye n'ibyo by'ururimi by'amakuru rero nkumva ingene bavuga abantu agafaransa nkumva karangiyohenda bikunda rero mugaho urumva ko narakunda no muziki benshi natangura no kuririmba hanyuma nuvuga yuko ivyo kuririmba nabikoze cyane ko vya byoroshye kurusha ngira kuvyo kuvuga makuru ko amakuru sinabona mu mesha makuru n'umwe mugabane no mvira radio kenshi aba musicien hanyuma ndibuka yuko 1993 niho naronse opportunity ya mbere yo kuririmba ico gihe intambara ibaheje kuba mu Burundi harabayeho 1994 harabayeho politike yo kupasifia abarundi barondera ingene abarundi basubira guhuza kunywana bacabikisha mu baririmbyi bacavuga ati intara yose itunganya amahiganwa irondera abaririmbyi mu makomune hama bahurire mu mahiganwa au niveau ya commune au niveau ya province hama bace baza babaye abambere muri province bace baza I Bujumbura muri niveau national cyo bico gihe niga muri college communal Nyanzarac hanyuma niho na chancelukira commune Nyanzaraki mu byo kuririmba ndibuka ko icyo gihe nashobye kuronka opportunity yo kugira igiteramo nkaririmba indirimbo yanjye ico gihe hanyuma rero kuva icyo gihe hari nababonye ati ehwa muhungu asiga azi no kuririmba kweli kuva icyo gihe rero cha ntangura kuguma ndirimba ni naho twamenyaniye nevuga twakoraniye twamenyaniye ko uvyo kuririmba tubiye muri game imwe na Farias fizo ni bwatanga kuririmba yari mutambye nako crazy yari muto cyane wewe yari nk'umu bodyguard wa wico giteramo twagize Nyanzaraki hanyuma muri vacances cha ndamanuka I Bujumbura aho tumwe 1994 nca sanga ari giteramo cyo gutamba mugabo ba Farias batunganije Farias aransaba konza kuba kuririmba ko we ntiyaririmba yowe yaratamba gusa nda sinashobye kubana yagiye kuko na wa umanye gusubira ku ishuri mugabo buke nagumi ndabikunda ntangura no kwandika nandika hama 1997 niho nashobora gusohora indirimbo ya mbere muri studio muri ministere ya jeunesse sport yari studio ya Wipiste ndabyibuka mbere nibutse niwamfashije ni Silas Damara yanyeretse ingene bigenda nyeretse studio ahiri yanyereka amuze n'abaririmbyi batari bake na Cedric Bangi turamenyanira icyo gihe nko ndirimbo yanje ya mbere 1993 hame ira ndakora n'indi ya kabiri ziba indirimbo zibiri mu nyuma nahavuye rero no vuga menyekana menyana n'abandi baririmbyi bari basanzwe bari cyo gihe hari ama orchestre twa Lanz Band irimo witwa Jeremy witwa Claude n'abandi bavuzi ba kera bavugiriza muri ville kuri Pelo Petit Suisse niho rero naje ndaza kuza nda repetera rero bavuga ati Tronson muri nyinzi yashaka kugira backing ndabaranyisya ntangura kuririmba mu vacances nkaza kuririmba mu kabare mu mabwa doni mugaba ikindi gihe nkasubira ku ishuri niga muri Liserumonge cyangwa mani rero ndi muri monde yo kuririmba bimwe byo kumesha makuru va byari mu mutwe naragiye mu entraînement yo kuvuga mugabo ivyo ivyafashije ivyo nakozemo ivyo nashoboye kugaragaramo ubwa mbere kwari kuririmba rero ariko ndabona yuko mu byo kuririmba ndaririmba biranezereje cyane mugabo abaririmbyi ubwabo ntibemewe mu gihugu cyabo nkabona ukuntu uri kumviza mu miryango bari kuravuga ibyo kuririmba barabisuzugura mugabo na cyane cyane umvije na radio nkunda nkumviriza ingene indirimbo z'abarundi zivuzwa nkumva ni si cyane numva nyene ni ibintu bitaye isoni kuba abarundi badakunda indirimbo zabo kandi ndavye ingene abarundi bitanga ubwabo abaririmbyi bitanga kugira ngo bakore indirimbo bibasaba uburyo bwinshi n'ubuhinga bwinshi ndavye indirimbo giri sohoke si wari wese ushobora kuririmba ndavye ikindi ndirimbo ushobora gushikana ko igihugu ni ibintu byiteka mugabo simona ko muri radio biko yategwa birahabwe ikibanza
hari politike gusa kongore
havugwa politike gusa ndavye nivyo ningene nakubwiye nashobye kujya kuri scene bwa mbere kwari kubera politique vyanse bavuga ati turaskenye abarundi abarivyo badufashe kugira ngo barundi banywane amugabe byose kumva ku radio ndimbo za barundi zivuzwa cyane ico gihe cyose kwisanganiro nabaye nk'umu abantu basoma bibiliya barazi Esther ashitse mu kirimba abe umwamikazi yabaye nk'umuntu aceza kuvugira ubwoko bwiwe navuze nti iyo opportunité donc iyo no occasion donc siyo kuvuga politique abanya abavuga politique ni benshi kandi ni nkabuze
kandi sanza afite statut y'umuririmbyi
je sanza afite statut y'umuririmbyi rero ko nshitse ngaha misiyo yanje ni kuvugira umuririmbyi nicyo gituma nyacye nshini imbere ibikorwa bya baririmbyi
ego trow atubiye kuvuka mu bice byo kumugara ntihenzume ngo bahoze ari mu ntara ya Bururi ubwo nta migendere mwari mufitiye no muri rimbyi yigeze kuba kunzwe twa uri Leonard niyo mwungere
Leonard niyo mwungere kuva nkiri muto muri primaire hose ama vacances menshi yabari kumugara niho yapasiriza twaba turi kumune Leonard niyo mwungere Leonard niyo mwungere rero tudufisana imigendere ni myinshi kuko yarasanzwe uretse ko yaririmba yaratamba neza cyane yari umuntu atamba neza cyane yiga muri lycée Kiremba je ndi muri primaire kumugara mpumva yuko lycée Kiremba girama icyo bita ama playback yakunda kunyene kuririmba Jean Christophe Matata ndimo za Matata amanutse kumugara rero akumva ingene ndirimba ningene ntamba niwe yampaye mbere na morale yampaye morale cyane yo kuririmba ara akanyigisha gutamba akanyigisha kwandika nkiri muto umva we yarani nkuriye cyane tuba inshuti cyane twarusinze turi n'inshuti mu by'imiryango tunahura kenshi mugabe tube inshuri cyane mu by'umuziki rero nicyo gihe nje ibujumbura 1994 n'indwi nkahura na Silas Damara Leonard niyo mwungere nawe nyitwa kiduhurira muri ville hajya ku isoko ya Bujumbura mu yasha twarahuriyeho we yaramaze kuza kandi tumaze igihe tutabonana kuko igihe tuheruka twaherukana muri vacances 1993 niba ntihenze wewe yaciye ahungira mu Rwanda cyakora indirimbo n'impara indirimbo zitigeze zivuga hano mu Burundi imwe yitwa Illuminata Illuminata zokwandikira mu mahanga iyo ngiye zokwandikira indirimbo yavuzwe cyane kuri radio Rwanda 1993 ntambara itaraba rero Leonard niyo mwungere twaravanye nsiganda mumva ku maradiyo mugacho game 97 rero cyane turahura mu gisagara cya Bujumbura acya nawe mu bamfashije kugira ngo izo ndirimbo zanjye za mbere arimwo ego mugato kumwe tuvugana n'igihe aje muri Canada hose twame turi en contact
ego ushitse mu isanganiro naho byagenze wateye imbere gute ku buryo bwawe ujya mu batunganije ihiganwa isanganiro award
nkuko nayivuze ngeze mu isanga mu radio ubusanzwe navuga nti aha misiyo yanje niyo kuvugira umuririmbyi ndabona yuko ibiganiro byari bitunganijwe nta kiganiro cy'umuziki w'Uburundi cyari kihari hanyuma jewe rero ndasaba ubuyobozi ndabasaba nti jewe aya twagira ama animation libre ndabasabye umwanya y'iwanje mu mikiganiro nkora ikiganiro cy'indirimbo z'abarundi ntibangoye ndatanguza ikiganiro Burundi bararirimba niyo nuvuga realisation ya mbere nagize numva ni fier nezerewe cyane kuko n'ubu numvirije ijya indicatif itangura nayikoze muri antamorigisiyeri arahari ya montage ico gihe hari origisiyeri usanga ari piste imwe ukazorondera ingene wiyaranje mugana nashoye gukora ntuzeye indicatif mu ma F kubera ari passion yanje ndakora ijya indicatif yiganira Burundi bararirimba kiba kiratanguye rero icyo kiganiro nicyo cya mbere mvuga nti realisation ya mbere mvuga nti narakoreye indoto yanje yo guteza imbere abari by'abarundi ndashigishira kiganiro hanyuma ikiganiro gitanguye nuvuga yuko abari by'abarundi nibari bafise aho bavugira kabaye akajya kuri bo kuronkano baza kuganirira ariko naje kubera nari mfise intumbero sinabemerera ko bavuga ibyo ari byo byose narabashira ku murongo nkabereka nti uje utegeza ko ufise ikigishasha uvuga uje naba namaze kumviza indirimbo yawe nzi aho uva ibyo ukora nzi novuga parkour yawe ni ukuvuga wasanga muri ibyo cyemuri Burundi baririmba yahita amenyekana ko atarazwe we nyine ubwiwe yahita yumva ubushobozi afise ataribaza ko afise kuko ni cyari kiganiro cyo kuza gusa kuvuga cyari kiganiro cyo kuza kumenya by'ukuri ubutunzi bw'umuririmbyi kumenya ingufu z'umuririmbyi kumenya ingufu z'ururirimbo kumenya ingene yatumwaje ururirimbo nk'ubu ndibuka nk'umuririmbyi umwe Thomas mkombozi indirimbo yo ya mbere yakoze iri mu giswahili
zawadi ya mwaka
ijya ndirimbo mbere yarayinzaniye biragora hajya abamesha makuru kenshi usanga hari giya kindirimbo nyinshi mugaho gasanga ico gihe yari muri ivyi mushasha hari ababazabanze gutangura kumenyekana hari giye nkaba rivyi bashasha mbere cyo no gihera no nakivuga bagira ibibazo vyuko usanga je mbere umenyesha makuru gasanga ugasanga ntamwitayeho kubera afise ayandi mazina yarasanzwe azi rero mukombozi yaje ari umuntu ntazi indirimbo yo vyukuri narayibitse ndemara nindwi imenge ndo cyangwa indwi zibiri narayivuze ariko nafise ukuntu nsohoka nkaje ama studio handi nkabaza ati nabandi baririmbye ngaha barundi mumva bafise indirimbo nziza ndagenda ku DJ twa Daddy acavuga izo ndirimbo mukombozi Chini kwa konda ifisi. Yundiri mbo chandayu mviliza neza chani. Chandayu tkarizwa mkirundi. Mkombozu bugiwa la tangai kukweli vyo mgiswa hili. Awayu mbabara ikuunda kumodiho. Mgabo wa mwini bata hula vyo kuri giswa hili chani ndani. Ivi ya vuga. Chandayu vuguza ndayu soya mkirundi. Ndibuka kuwa mwusi yundiri mbachi ikuunda chani. Kurusha na uyu ugeo kwa ya vyo mvili. Mituma. Mimu fasha mehunguvu kumenyekana. Yoyo nibaza yuko. Icho igani ochara tumi na jemenyekana kuko. Ukutangura haje nasinze mu buzima iyo koze ikintu ukunda ukayikorana ubwenge n'inguvu zawe biratuma ukikora neza cyari ikintu nkunda hama ugakora n'ikintu mu bambere nari nuvuga mu bambere ko inyuma y'ikiganiro warubazi cha Judith wo muri RTNB nta kindi kiganiro cyo ku radio cavuga indirimbo z'abarundi nuko ufashe ikintu cy'ambere byari byambere byari bishasha byatuma abantu benshi bacumviriza nibaze ko bimuvyatumye memenyekana kuri ico kiganiro
isanganiro award nayo cyo byatanguye gute
isanganiro award ni umwana wa ubundi bararirimba ubundi bararirimba umva ko cyo kiganiro cyo kuteza imbere
nubu kiriho ni henze
nubu niumva misho yacu ubundi bararirimba ni kiganiro cyo kushira ahagaragara umuririmbyi kugira ngo ashobore nawe kuronka ikibanza muri societe mugabo kandi ashore kubeshwaho n'ivyo akora ni amenyekane ashobore kubishwa n'ivyo akora ariko rero maze kushikaho mbona yuko hari ama radio atandukanye nawe yaratangira ibindi biganiro n'andi kubiganda ndavuga ati okay nuvuga ko mission ya baye accompli abarimbyi baramenyekana barafise ikibanza ku ma radio uno munsi barashaka kuvugwa none hasigaye iki iki turakibana ya cyaramaze gukunda cyo kirakogwa igikurikira nuko mu baririmbyi tusha kwa twatumye bamenyekana ku mwaka turondira umwe cyangwa babiri ava muri lo agashika kuri ya ntego twihaye yuko beshwaho n'ivyo akora kubera iki niyumvira nk'ivyo mbona hanze aho bona abastar mu madomaine atandukanye bacha baba aba ambassadeur bama produits bama services bama société bakabahemba uburyo butuma bashaka kwibeshaho kumenyekana nene nabikoze mugandi byatumurimbya abaho cyane yumvira ikintu cyo tuma abaho aho niyumvira ama société ari ngaha cyangwa nayandi niyo twaduze muri rimbya akava muri lo ya benshi akashika hejuru arashaka kuba umwe mu ba representants ba société ya mbere bice byinspira n'ari ma société bamufate nuna cyane umvira award turategura twayitunganya isanganiro award ndarondera abahinga batandukanye abahinyanyuzi abajournaliste bo bico giye bari bahari nabandi nubu bacariho nabandi na cyane cyane abari aba journaliste aba ririmbyi ba kera arotunga kidumu babahaga naro kontaksa barimbyi abakoma kube baba bakuru bacu cyane ndababaza mubona two bikinza gutya mbere no mu ntango baba baraje mu muri jury bajya barimbye bakomakome n'abari hanze turenje ingene ba participate kugira ngo baje muri jury gucyo rero isanganira award ikiratangura kugira ngo ikure muri byinshi aba muri rimbye mushire ahagaragara hama amenyekane ndashima cyane kuko rwa rugamba rudasanzwe uko no muri radio ubwabo ntibavyumva ndikuko ndavyibuka ndakunda kubivuga edition ya mbere twari mu kabare ikintu cyo nyine badufashije yego baraduhaye baremeye yuko baduho ko twahembwa ni radio twaragiye ariko nta makuru yavuzwe aje nyine sanganiro award kuko ntiyari inkuru yari projet sanganiro mugabo nta nkuru igeze ivugwa muva ko byari ibintu nabo batumva ariko ndashimira Brarudi kuko niyo partenaire wa mbere yashobye bashobye kuza kuri edition ya kabiri baduhijya kamyo promotionnel turayikoresha muri concert ya mbere yabereye muri kuri Musée Vivant aho twatukeze kuri edition ya kabiri aho byari bigoye inubaza ko ya kamyo yari ya mbere hari gishika niyo ari gwamye no kwinstala neza byagwa bicika mbaga hari abantu benshi benshi cyane baje kuri sanganiro award cyari kintu gikomeye cyane uvuga ni iki kintu kirafise ingufu zirasanzwe rero abaririmbyi rero barashoboye gutangura kuva muri lo bakamenyekana bisaba mbe no muri pimiziki yahavuza mu nyuma baza kongera muri abaririmbyi bayisanganiro award none umunsi murabona yuko abaduga usanga byukuri aba yaduze
ego tugaruke ku mwuga ukumenyesha makuru usanzwe urumumenyesha makuru yabikoze igihe kitari gito nakaye karanga mutima kumbure aba journaliste b'uyu munsi wo zabarakorera ko kugira ibintu bigende neza
umugomenyesha makuru umuga witeka cyane gose umuntu yifuza kuba umenyesha makuru umuntu basanzwe ari umenyesha makuru abirimo ikintu uva numubwira ni ikintu nibaza ko amaze kumva umenyesha makuru umva amenyesha makuru ategeza kuba ari impartial nuko nufukivuga mu gifaransa
ari neutre cyane
ari neutre nuko uvuga aramenyesha ibyabaye hama ko kubimenyesha harimo umwuga ibyo batwigisha ibyo batwigisha ibyo batwigisha no munsi harimo ku ukwekilibra inkuru inkuru itari ikiribe ntabari inkuru rero kwekilibra bifasha ko umenyesha makuru asanga yashikirije inkuru yabonye iyo nkuru yabonye akabaza abo yega batandukanye bagatanga ibyo biyumvira bitandukanye akabishyira hamwe akabitreta akavyanaliza nk'umwe umuhinga yavyigize agashikiriza ibyo bintu atahahengamiye ni ukuvuga bisobanura yuko umesha makuru sumuntu ahagarara ku vyumviro vy'umuntu ngo abigire publicity icyo ni kwita ideology
cyangwa umu promoter ibi byo
abagiye kugira promotion y'umuntu ya ideology y'umuntu umesha makuru ntafata position y'umuntu cyangwa y'uwundi urumva ni n'umuntu abantu bumviriza ko amakuru abantu batandukanye rero abantu batandukanye bakumviza amakuru bakumva uri kuravuga position excellent niyo uri kuragira promotion urumva yuko uri kurata credibility nicyo tumara hatangiye kuvuga ni umwuga w'umenyesha makuru n'umwuga witeka cyane numvaza yuko ivyo byumvikana ndababwiye yuko ndayibukije kucyo navuze kuba impartial kuba neutre icyo ni kintu kidasanzwe
ego turabona inyuma yo kumenyesha makuru no nibyo muziki ubizigo menyekanisha ibintu ama societe kanaka cyo byo byaje gute mu byigo bo baragize kwishura bwo nta bintu bya marketing bo baraciyemo
muri radio isanganiro duhejeje meje gushiraho burundi bari imba isanganiro award haragize gihe byo kuri projet labura ama financement tura uko navyumvira siko vyagenze tukabura byukuri ama sponsor nkuko tuvyita cyangwa ba partenaire babyemera harageze igihe ariko haza n'icyumviro cyuko ama radio yatangura kwiyumvira ingene yo kwiyoto finansa gero ndi mu bantu uburongozi bisanganiro bwatoye ko boza gutanguza igisata cyo kumenyesha cya commercial cya radio rero twari abantu babiri aho onararongiye ama formation adasanzwe ya muri marketing yo kurondera kuza kurondera aba partenaire hama ndavyiga ndabikoramwo insanga ni ibintu nkunze cyane nkunze kubera iki kubera na ingenshi niyumvira isanganiro award niyumvire nk'umugambi umugabo ngiye muri department commercial na cimbo na ingene uwo mugambi ushura kuvyaza umusaruro kandi niyumvira ko ndari umugambi shiraho gusa bakaza aba ama societe akaza agafata umuririmbyi nk'uko menga ni paramo ariko mu byo nagiye kwiga mu bya le marketing cyangwa mu bya commercial nagiye muri department nize kuza kurondera kuresha umuntu kugira ngo aguhubwo buryo cyasanga birahuye nivyo nifuza ibya isanganiro wari cyangwa ibyo guteza imbere muri rimvi kuko muri rimvi naho muduza udashye kurondera akantu kaka valeur ajoute kuza kudandaza ku mukeneye ukamureka ko vyukura mukeneye ako nako ni muri marketing rero nchasanga ivyo nifuza gukorera abaririmbyi ivyo nifuza gukorera umwuga bitarimo marketing biranyoganyoga cinabikunda cyane ndabikora imyaka 4 muri sanganiro hanyuma mu nyuma cangira ibako yuko ndo nkakazi muri Yukom ico gihe nagiye yo mbere ndibuka umuyobozi wanje yari Jerome niyo nzima
secrétaire permanent
secrétaire général du gouvernement yari mu chef wanje direct hanyuma yumva itangazo risaba akazi abashaka akazi muri Yukom hamacara mpamagara twase kunumvise abantu umuntu barondera muri Yukom ase profile yiwawe ndemaze imyaka 4 ndi muri ya marketing hanyuma cyanagenda gupostule ndavyibuka icyo gihe tubwira nibibazo bavuga ko bakeneye umuntu yize marketing ku ishuri bon yize marketing afse 4 ans experience cyo sinize marketing ku ishuri nababwiye ko diplome yo anje université ni informatique de gestion hamani ni niveau ya formation muri le développement personnel nagize ma formation mu nyuma hamana ma formation nagize muri marketing ariko si fise diplome ya marketing cyangwa ya communication ndibuka muri interview ndababwira nti je se nta diplome fise ya kaminuza ya marketing mugabo ndafite experience nyaka ya marketing bacho baratwenga nsanga bampa yakazi ndabikora rero no muri Yukom no muri Econet mu nyuma njya muri Finbank nibaza yuko j'ai appris sur le tas kandi nabikunze navyo cyarabibamwo communication na marketing nivyo bingize nivyo nakoze imyaka myinshi kurusha iyo informatique nize rero urumva nace nsanga hageze igihe ndiko ndakora ndumva ko mfite ivyumviro byinshi nari kuteza imbere ndavuga nti nibaza yuko hageze yuko nja gukora ibyo wanje icyo gihe navyumvira nivyo na ifise societe deja namaze gushiraho yitwa Mashua ariko kandi hari nuko ivyo nakora navuga nti n'ubyo kuri natanze naritanze nashize kwa imprinte yuwanje haba mu isanganiro haba ngaha muri Econet ndi ariko ndabona ko aho ngeze ndiho nta kintu gishaje ndiko ndi innova kandi ndacari muto ndashobora gukora ibintu nkatanga ibyumviro bigatera imbere mugabo aho ngeze ndabona kumenga ndi muri routine jerese munda routine kuguma ari bya bininyene oya ndavuga ntoya ngo mfate risk ngende gukora ibyanje ibyanje nibihe ndabona ama besoin ama societe nakozemo akeneye ndabona ko ari ibintu akenyera ama agence yo hanze cyangwa abandi bantu abaza bavuye hanze kuza kubashikira kandi kuba nakoze nga ndabona ko noterera kurusha ko ndatahura ibyo bifuze nkiri ko ndavyumvira kuva muri Econet abo twakoranye bavyibuka ndababwira nti umwaka je sinzoheza bavugura sara usogenda kandi batakwiruka ati ego ufite contrat ya mine ego cyano nka offre muri Finbank kandagenda gukora muri Finbank mugabo cyo cyubira cyari kikirimo cyuko nzo kuri byanje umusumo hanyuma rero umusumo haragera cyandagenda ndasohoka nkuko nabivuze rero kubera naciye muri ama societe nkaba nzi ingene ibyo baba bifuza nagiye byo kuri kuvuga ati reka nje gusahiriza aya ma societe ndi umuntu aze ava hanze apana nk'umukozi ndabiyo navyo nakoze navyo nashitse ko muganda ndabona ko nshaka guterera kandi kurusha ndi hanze nce tumana ci nkomeza rero societe yanje Mashua mu gukora ibintu bya communication na marketing
ego tugaruke ku mugo kumenyesha makuru ku muzo wa internet hari ntamba mi zoba zaragize mu mugo kumenyesha makuru cyanke ama avantage bo barabonetse mu bya journalisme
icya mbere cyiza cyagaragaye nuko umumesha makuru cyanke inkuru haje internet ishikira abantu benshi umwanya mutoya kandi ku buryo butoya kuko nk'iradio kugira ngo amakuru ashikire abantu bari mu gihugu cyose bisaba antenne menshi n'uburyo bwinshi cyane arumva abo hanze bo ntibabirimwo yuko amakuru yobashikire ariko biciye kuri internet amakuru vuzwe ubunyene kumbure byakeneye yuko dufashamo investissement y'amakamera ari imba television ariko bihageze diffusion mu mwanya muto wenyine uri États-Unis ahita ronka amakuru icyo ni kintu gikomeye cyane nibaza yuko ari iterambere ridasanzwe hama hariho ibitaza byorohereza icyo gisata rero ariko kubera internet ni kubera iki kugira ngo ubumenyeshe makuru navuze kare twavuze ibyakaranga mutima hari ahantu uca mu ihugurwa bakaguhugura bakagushira ku nivo hama kavuga ati umuharageze yuko aje gushikiriza amakuru abantu ukabuzi yuko uri kurashikiriza inkuru ufise micro ufise television ufise yabantu ibihumbi n'ibihumbagiza bakumviriza no kuvira responsabilité urayifise mutwe kandi urafise na uti urafise n'inyigisho bakwigishije ari ku internet ijambo wari wese nituzi naho abari nituzi naho yaciye no kuvuga wari wese nawe bari mu gitanda ashaka gufata micro yiwe cyangwa kamera yiwe agashikiriza makuru kwa byumva no kuvuga ntare ya conseiller ya redaction yesa kavuga ati reka turabeje inani nayo makuru tuyumvire ko rero com ata responsabilité hanini hari koko kuma novuga ama media traditionnel iradio ibizwi na responsabilité yifise no kuvuga nk'umushinzwe makuru avuga ati makuru ntarengana cyangwa bakamujya mugubagiza inama akavuga ati makuru tuyige neza kuko ari responsabilité ariko jewe nibere muri chambre wanje responsabilité numva nayo ufise ko umuntu inkuriza gushika umuntu ari muri Panama umuntu ari muri Argentine ntamenya na excellent wari we nahari rero iyo ni indi ntamba miyaje ko ama internet yahaye jambo uri wese
ubwo ntawo nta butumwa woha bakurikirana internet kuza bari kuza bararaba kuba attentif n'abantu baza barakurikirana baze barakurikirana ama radio asanzwe azwi mu kumenyesha makuru
urakoze cyane burya ikintu ca mbere kibangamiye abantu bari mu iterambere harimo n'abantu bashaka bakiri bato niyo bavuga ko ari internet koko internet ikintu ca mbere nyamukuru kirimo gihokomeye nuko amakuru yabo ntagira umwanya aza kumanya ku mwanya koko abayakora n'abantu benshi cyane batandukanye hari abayakora tutujyamye bo bakabavyutse nuko uvuga ko ku isogo buri sogonde hari biharuro sinibuka ingere bingana byerekana amakuru aza ku isogonde ku isogonde cyo ca mbere cyerekana yuko wewe ni utiha umwanya wajyari ugomba kuraba amakuru kuri internet uzosanga atamuya n'umwe ufise gukora ni ca mbere igutwara umwanya munini ya internet icya kabiri ni utiha nuvuga teme cyangwa ibyo ushaka kurondera kuri internet uzoga kuvya byo byose ibyubaka n'ibisambura bikwicire na kazoza ni mbono yawe uri mbono kubera uba perdu uba confus mu makuru azatandukanye no kuvuga no kwiha teme no kwihati je ukintu ushaka kuzohora ndaba niki ni politique ni nkino ni culture ni mugabare wo connaissance générale neza kumenya ni inda ikine kwimenya ica gatatu no kurondera kumenya ni bande nkine gukurikirana kuko navuze kuko amenyesha makuru ni benshi kuri internet imenyesha makuru ni benshi kuri internet naho nyine kurondera kumenya mbega ni imenyesha makuru ndondera ko amakuru nshobora kuvuga ati aya arashobora kuba ari nyayo ivyo navyo nk'umuntu akuze ashaka kuba kumviriza nk'umuntu ari curieux uvuga ati eko n'umuntu namuviriza iki nahandumviriza mugahandumviriza ndashaka kuvuga ati aba namaze kumva yuko ndashaka kubumviriza kubera bashikana kuri ya tembe nifuza gushika ko bashikana kuri ya nivo nkene kumenya yo kuba informé bwenshikana ko ivyo ni vanimenga ni ibintu bitatu no hanura abantu bako banyumviriza kumenya kubana na internet
ego nk'umuririmbyi uyu munsi araho harakunze kuvugwa zimwe mu ndirimbo bivugwa ko zirimo ibitera soni bigashika zikugagwa n'ikigo kijeje kugenzura ibinyamakuru sense nk'umuririmbyi wewe iyo wumvise izo ndirimbo cyangwa iyo wumvise ziko ziravugwa ngo mu kibano ubyakira gute
cya mbere nk'umuririmbyi je ndubahiriza ikintu bita source d'inspiration kuko umuririmbyi hajya avuga ikintu kiri ku mutima kandi kivuye muri mpemu no vuga muri mpemu kandi umuririmbyi ni wo bantu bafasha mu kurera mu kwigisha les sociétés indirimbo nyinshi ziratuma abantu bubaka biratuma abantu biga biratuma abantu bamenya ibyo batari bazi iyo ni ikintu cya mbere abaririmbyi bakwiye kumenya ko ari abantu badasanzwe hama kandi nk'uko umaze kuba umenye uko umuntu adasanzwe umenye yuko ufise uruhara rudasanzwe mu kurera mu kwigisha sosiyete yawe ibyo uvuga n'ibyo wandika ubikura muri ya sosiyete nyine kuko bivuga uko abandi barashaka kubivuga ushikiriza ibyo abantu benshi bipfuza barota biyumvira mbwa arashaka gushikiriza kubera impano y'Imana yaguhaye rero indirimbo zari zikwiye kwisunga les sosiyete ingine abantu babayeho ariko kandi birashobora gushika yuko muri ya esprit yawe ya inspiration umuntu ashobora kuba we nyine akaba perdu agasanga ashikirije ibintu bitari byo kuya twavuze amenshi makuru ashaka kuza akavuga ibyo yumvira kuba tanamuza kumuregula agasanga avuze bitari byo n'umuriri byo ashaka kusanga afisiyo mpano yo kuvuga yo kuririmba ari ugasanga ibyo kuravuga sivyo nije gituma rero tukwiye nk'abaririmbye kuba attentif umuririmbya kamenya ibyo agiye gukora ibyo agiye kuririmba ningeza kubiririmba nico gituma ugwego rushinzwe gucungere ibimenyesha makuru na maradio nago rufise urugo ruhara rwo kuraba byuko nibizo ndirimbo zifise ibintu bigiye guteza imbere cyaje gufasha societe abantu babayemo jewe numvise ndirimbo zikuravuga kandi zarahagaritswe na sense icyambere nibaza ni nuko abumviriza ubwabo nimwe navuga kuri internet ntibagomba ntibumva barugururiye ibintu byose biza kuko bateza kubunyira ubwabo bavuga ati jewe ngaha hari ibintu numviriza hari umwigeze gutera inkuru avuga ati mujya esprit y'umuntu ni nka ordinateur ordinateur ufashe flash disk ifisemo virus ukayishyiramo virus cyangwa mu ordinateur ukazana iyindi virus ugushyiramo haragira igihe ordinateur y'iplante yo nyine igahagarara ama esprit yacu tugiye tureka ibintu byose uko bijye bitwabyumviriza uko nyine bije twibuke ko twa tushama virus nitwe tufise uburenganzira bwo kumviriza cyangwa kutumviriza ahumva kumviriza haba ari wavugije ni kuvuga niyo bwo burenganzira bwo kuvuga ati simvuza sindi ndiye ngomba ka sense ntiyihagarike oya ndirimbo siyo siyo je mu byo nemera iyi siyo cyenda yihagaritse je mu yumva uburenganzira ubwiyimye ukumviriza ibyo byo byose ukavuza ibyo byo byose ni kuvuga ari consequences zozo ntiziza kuba limite zozo ziza gutwara iyo zishaka
ego harakunze kumvikana iyo bamwe mu baririmbyi bidoga ndetse n'abakunze babo baririmbyi ati mu Burundi baha valeur nininya abanyamahanga kurusha twebwe iyo baje gukora ibiteramo nka wowe wabaye muririmbyi byo babiva kuki
umuririmbyi ari muri domaine ifise amategeko umuririmbyi ari icyo mukunda kuvuga ngo game industry ni industry iyo industry irafise ibice bitandukanye hariho uwandika hariho uvuza hariho uproduza iyo hageze aho muri ibyo akora indirimbo ijya ni produit kujya tubona ibigori ibiharage ifa na Coca-Cola tubona produit sivyo hanyuma indirimbo cyangwa le produit yategereza kuronka ijya kuri chaîne hariho production hariho n'abayigurisha ari abagurisha ibiteramo ari abagurisha umuririmbyi sivyo rero iyo umuririmbyi ataronse
promotion
management
okay.
Muri ya chaîne de valeur harimo ibintu byinshi harimo umuntu aza kugurisha igiteramo iyo rero icyo giteramo yakinegosiye neza ni hagateka kaza sumuririmbyi ubwiwe aza kwidandaza ubusanzwe arasi afite abantu bamudandaza rero nimba umuririmbyi kanaka yaronse umuntu aza kumudandaza mu Burundi kubera yuko mbere ko amudandaza yamanje kuza kudandaza izina ry'iwe n'irimo ziwe imbere yuko icyo biganiye icyo giteramo kizoza ni business acaza kunegosia n'abatunganya ibiteramo ngaha ayo bamuha ibivana n'ukuntu high valeur uwo muririmbyi rero jewe ndi umuririmbyi mu Burundi nkaba ntaronse umuntu aza kundandaza nibyo bya biniye bica biza gushikaho baza kumenya amahera make twateza gutahura yuko umuziki ni industry ntibizozwizana ngo kubera abantu bari kwarasaba ngo baduhe valeur agateka karihabwa rero nashaka menyeshe ngaha yuko abantu bateza kujya muri yo chaîne de valeur n'abantu badandaza baririmbyi abo bita managers les managers cyangwa les producteurs n'umuntu aza kuproduza umuririmbyi akatumenya igiteramo ciwe le manager n'uwo aza kuza kurondera amasoko rero iyo ni chaîne de valeur umuririmbyi ubwiwe wenyine arashaka gukora wenyine arakeneye abafasha abo bafasha nibo rero bategereza kumva ko ari business mu muziki iyo business rero niyo bayishyire imbere bakajya kunegosiya amakontra aho rero hacaza professionalisme kugira ngo ugenda kudandaze nk'umuririmbyi hariho amakondisiyo utegereza kwemera kuja ko yiwanje nka maison twavuze turakudandaza ayo ma condition anagufasha kugira ngo ya valeur ize nimbaza kuvanda ku muntu akinde ko uza mu Burundi canke ahanyine mu Burundi ukora igiteramo haragira gihe ndiko nakudandaza avuga ati nivyo ubugenda gutanga rero ivyo byose niyo byamara gutungana tuzoheza turonke abaririmbye nuvuga nti baronka valeur nkigiye abandi bafise ariko kugira ngo ntegere neza si pas une question ya promotion ivuzwe na majambo gusa ni gutahura business irimo muziki ni business
ego ubwo nibyo babifira muri promotion yuko sanga hariho nk'aba DJ bavuza cyane indirimbo zo mu mahanga nk'aho barapromotinze cyane abaririmbye b'abarundi biratuma banamenyekana na za brand zirabarondera mu bihogwa byabo ubwo nibyo babifira ku ba DJ ku bandi bamenyesha makuru bihata cyane ku bintu mva mahanga
ufite n'ibintu bibiri bitandukanye hariho novuga nti conscience yuko ngomba guteza ibintu by'iwacu jewe nakubwiye ko nabikoze nta numwe yabimbye ndabikore yari conscience guze ndumva yuko mfise nkamagarigwa guteza imbere muziki y'iwacu n'abarimbyi b'iwacu nabikoze na passion hariho ica kabiri hari kumenya business uri kurakora ko muziki ni business nivyo ndiko ndarabona umunsi n'ubije ama radio nga hariho conscience itaraza mu bamenshi makuru benshi usanga natwigiye twaruka ndibuka yuko umurimbyi mu journaliste avuga commentaire ku ndirimbo zo hanze yero mu star generadutse narubahutse kuvuga commentaire ku byo mu Burundi mu gasino abamenyekana cyane cyogera barabara abantu bavuza commentaire ku ndirimbo zo hanze rero yo conscience ntirabaho vyukuri amenshi makuru mu Burundi ntibaragiriye conscience yuko bafise uruhara rudasanzwe wo guteza imbere u Burundi kenshi nagenda no mu manza jewe nkasanga umujyango ariko aravuza indirimbo kuri mariage canke kuma tele ya basket kumva ariko ivuza indirimbo zo hanze
kandi z'abarundi zihari
kandi public yari y'abarundi kenshi muhaja kubegera nti mbere wagiye uru murundi urazi yuko mu bindi bintu ama evenement nkaya ata ndirimbo y'umuntu zo kumva bavuza indirimbo z'iwabo uwo ni kuri kwa promotion indirimbo z'abandi je ni kubera conscience ndayifise ero abenshi batwawe na nivyo bumvise kuma radio bacharondira kuguma muri iyo monde nyene umva iyo ni question ya conscience iyo conscience nayo ni nwihata nibaza ko ari kibazo kigira cha politique akaba we chakabi nakubwiye ni business bajya abo muri Tanzania bo muri Kenya bo mu Rwanda bo muri Etats Unis na mu America je ngaya kutuvugira ngo tuvuze Beyoncé byagiye muri la promotion yinguvu mugabo yo promotion nayo iza nuvuga harimo na politique kuko mumaze bamaze gufinance ama studio yabo bakora indirimbo do qualité hamaze indirimbo do qualité zikaca ziza kuri terrain u atani mu do qualité zihari zica ziza zizifuka twe mu Burundi dufite n'ikibazo cy'ama aba produce indirimbo n'abantu babikora mu buryo bwabo nuvuga nta nguvu nyinshi zirimwo zo kuvuga ati dukore ikintu kirimo ingufu nyinshi kuko aho navuze Amerika nuvuga no mu Rwanda urabona yuko harimo ingufu za politiki z'igihugu igihugu cyazimo ingufu kuko zatawe yuko umuziki ni kimwe mu bituma igihugu kimenyekana mugabo mu Burundi muziki ababikora abitanga na ba prive babyikorera ku katwe kabo nabo bari limite umva nibaza yuko nibiri bifatanye ariko biza guhurira mu gihugu nibaza yuko rero hakenewe ni volonté politique igihugu kikumva yuko abaririmbyi abahinga abakina ama cinema ama théâtre ama comédie abamu ni monde ya culture bafise uruhara rudasanzwe kandi kugira ngo indirimbo imenyekane bisaba uburyo bwinshi hajya ubu indirimbo kuri televiziyo ukayishima irimo ingufu nyinshi cyane murabizi muri televiziyo bisaba uburyo bwinshi cyane yumvije indirimbo kumva byo kuri ajyohe gutwi su kuva nuko muri azi kurimba cyane cyangwa atabize harimo nguvu nyinshi cyane muri production bisaba uburyo bwinshi cyane rero mu gihe nabazana ibikoresho byo kuvuza indirimbo baba usanga binaguzimbye kwereko n'amatagisi urumva bacha bazana ibijanye n'uburyo bwabo rero hategeza ko muri volonté politique niyo ingufu abari muri domaine y'umuziki rero icyo gihe bimaze kushikaho umuririmbyi akwindiri muri kuri niveau international papaske abizi kubera aronse sa nuzero support la production ya game ingufu nazo nyinshi hazo gihe nabavuza nabo muri promotion bumva ati byukuri ngana shwa d'office nimba ndirimbo yo muri byikana kikavuza muri Kenya muri Tanzania muri Zambia aha nari shwa afisaje ndayivuza
ego mu Burundi waravuze ko ukora tegure sanganiro award wa waregera abarejande nkaba bahagana abandi bajya barejande uyu munsi d'office harabagihemba kubatanishira hamwe rihari hari amikari de musicie mu gasiyo ntibabarizwayo ubwo ni kubaruruhombo aho bakwiye kubikugira bahabwe ikibanza muri entertainment yacu
niruhombo runini kuba abantu nkabajya batari ko baraba hafi yabato kuba atari ngo ntibari ko nituko turabakoresha ko bateza gukoreshwa niruhombo kubona abantu nkabajya bahari aba la génération iri kwiraza itari ko irabarondera ibane nabo ibe kumwe nabo ibigire ko kugira ngo ishobore kwisuganya nayo iyubake n'uruhombo runini kuko ucubona yuko nkuko nibiri n'umubandi madomene namwamwe igihugu usanga abari muri game badaheza ngo bogere kuvya bakera bakoze kandi bakiringa rero ico ni kintu cha conscience aho nka cadre nka amicade musicien yari kubahuza ariko ngoma ngaruka inyuma kuri conscience umuririmbyi wese mu wese cyangwa uri muri domaine ni wo nyina tera kumva yuko afisa abantu bamwitangiye imbere kandi bashoboye kandi bakoze byinshi akwiye kwegera aho nibaza ko uruhara rwabo bakiri bato ya generation iteza kubarondera kuko ni bafise byinshi batuganirira kuko ibihugu biteye imbere by'ukuri ni mpanuka abantu bakunda kunyespira cyane muri Afrika du West urumva yuko n'abajene baruka vuba bajya kurondera batama bakera kugira ngo babogere ko bababwire experience yabo ya kera rero ni mu cyamakindi baza yuko aba la nouvelle génération iri kwiye kwegera cyane ababinyaribonye bakaba bagenzi bakahanahana ivyumviro bakavugana bakabigira ko bagafashanya
yego turumva parcours yawe hose kumbura agiragira ma réussite ni giki kumbura ugaruka uyu munsi wifuza gutera imbere rukwiye kwisunga kugira ibintu byago rugende ku murongo mwiza
ugaruka
yego uyu munsi cyane abandi bose bifuza ko kugarda réussite yabo igume biri ya projet biduga
niki natahuye gushika aho ngeze uno munsi nuko umuntu wese ari original umuntu wese numwe no kuvuga nta ba Stéphane babiri bariho bisigura yuko umuntu wese kwisa rafise mission yaje gukora kandi atayukoze ntahunda zo yikora unaza gukora ibigomba gushusha n'ibyo wawe umugaza biko azogwaza kuzivyiwiwe rero mugihuzi umenye yuko uri ngaha kuri in mission hariho icyuzi imana yaguhaye nk'impano ico kintu uzi nk'imana yaguhaye nk'impano kikorere ko cyane wiyigishe kumenya kugiteza imbere shaka kuvuga iki shaka kuvuga yuko impano ubwayo ntikwiriye impano irakenera ukwiga kugira ngo uyoze mu gifaransa ba egize cyangwa ukarishe mbugita gukarisha gukarisha ubwenge cyangwa gukarisha ubwenge umuntu wese icyakora yarakwiye gukora mu bumenyi ntangere no muri professionalisme ntangere nibyo nabonye bifasha mu gihe uzi gukora ikintu ariko kandi ukabwigikora neza bino mu mpano zawe biragufasha kurushaho ubukinzi ugikora ariko utayikora professionnellement rero no bantu ra yuko umuntu yumva afise ikintu azi imana yamuhaye nk'impano nahagarire ku mpano gusa ariko arondere kuyiga ibijyanye n'iyo mpano afise kugira ngo abe professionnel namendera abankubi ngene muri kumura fixa ya makamera ndashaka kuba no fixa kamera mugasi domaine yiwanje ntavyo nzi uri ko arafixa kamera ni domaine yiwe ariko naho nyene atize
perfection
aki perfectiona azobazi kuyifixa mugabo abafise usanga guma bikora nka essai erreur no bana bari professionnel mwicho gihe ushumwa ha handi nyene tutera imbere tuko tuvuga ivyo kuririmba iyo ugumije ugumye uhagarara ku mpano gusa ntugombe kwiga ingene baririmba ingene bafata micro ingene basohora ijwi ingene bahagarara imbere y'abantu ingene bipresenta kwi presentati ipresente navyo biri muri communication kandi birigishwa nturondere kwiga ingene abantu bagira lo marketing indirimbo zawo naho toba uri muri ashendo valeur mukavuga kuti uzo binkorera omondazi ibikenegwa ibisabwa nzomenya ko ariko arabinkorera neza cyangwa ariko arabinkorera neza ucuga muri limite ukwiga ni kintu nyamukuru cyane hanyuma twevite ukopia ukopia no kuvuga wibagiye mu byo ukopia wibagiye kuri original wibagiye kuri wewe ufite mission yawe muri wewe urafite ibintu ukora bidasine byo andi bakoze kuko uja kurundi byo andi bakoze ukabikora ko yene babikoze ushaka kugira ku byo andi bakoze ukashushira mutushe yawe ugakora ivyi wawe ibyo bizotuma uba original hama ikintu va no shikiriza gikomeye cyane kinatuma abantu benshi byanka nuko ushaka kuronka byinshi cyangwa byose
ubunyenye umwanya muto cyane
ikintu namenye ibyo tumva tubona ndakunda kuraba kenshi cyo turaba umupira n'abantu benshi bakunda umupira bijya ubona umukinyikana kukunda agira ijya ni evenema iyo umvise kuma media bari kuvuga ngo naka ngo afisitse kuma miliyoni angana gutya niyo ni evenema mugabo inyuma imbere ku evenemeza kuba hariho process yabaye intango kugwa kuvyuka kugaruka ibi nibwira bivuga rero ugaruka kenshi rurabijya evenema niru considere yuko ariho un voyage gushikira ijya evenema iyo umenye yuko ufise indoto ugomba gushikako menye yuko ari intango iyo ndoto urayibona iyi mugabo curaba yuko buri munsi uguma ukora kugira gushikira ndoto mugabo ugashaka gushikira ijya ndoto utaciye muri ya process icyo ni kibazo nuko uvuga mu cyamake nuvuga ni rumenye ko hariho urugendo rwo gushikira icyo wifuza ntushaje kuronka ibyo ushaka ubunyene nibikunda
yego tuvuze naho ku muntu yamaze gutera imbere akagera ama success akibona ubwo nti si ibintu biba bituma adeclina akoroka
uyu maze kumenya ko washitse kuri success ubuguye ubunyene ni six rayibona nico tumubona ndakunda cyane aba bantu ba ndakunda cyane Champions League ndakunda cyane abagira iyi domaine ya football cyangwa ya basket cyangwa ibyo byamaje osito saison iheze okaranka trophée uzomba watanguye yindi ni kuvuga nta muntu aba umu champion eternellement aguma umva aguma yi perfectionna rero muri ikintu dukora ibintu dukora mu buzima byo tuba igihe no kumva ko je wexena ni mubona nashitse nta ikeneye kwiga cya kwi perfectionna bizoba byanse ndangiye kugwa
umba ama success aricha
ama success aricha cyane ama success le succès c'est quoi iyo umaze gushika aho uvuga ati ndafise ma succès nashitse ubuguye biba biheze kuko isi nyigire hashika yagarango nahejeje igumiturna kubera iki niko imana yabiremye n'umuntu rero ategereza kuguma arondera kwi perfectionna ama succès kenshi ya aratuma umuntu hagarika ibyingira ariko arakora wibagiye rero yuko ijya succès wayitewe no kuwa koze kugira ubana yuko aragira nk'iyindi ugumubandanya nishye bikugora nibaza yuko abantu batuye contente n'ama succès abiyambaye no kwikontanda na realization
ego imbere yuko turangiza ikiganiro ugwaruka turi benshi cyane ko guteza imbere igihugu n'ubwo butumwa wo hugwaruka muri uwo mwanya uri ko rakora vision 2040 kugira tubandanye dutera imbere
nivemeje kuvuga ubutumwa nuva no shikiriza kugira ngo tushike kuri ya vision 40 2040 2060 nibwa butumwa namaze gushikiriza birahambaye yuko tumenya yuko iyo vision tushikanwa ko n'urugendo urugendo rusa nuko ufata umuntu w'umushoferi mvuga nk'akaruro k'aba jeune biyumvire kujya kuri muri vacances kuri Blue Bay hanyuma bagaca bafata imodoka bagaca bagenda mu rumonge kuri Blue Bay bagenda bashuhiye Blue Bay gushikayo uyifate nka ya vision hama iyo modoka barimwo ntibarabye uyitoro kirimwo ntibarabye ko amavuta kwiye ntibarabye yuko amapina pompe ntibarabye yuko impapuro zirimwo bacashika kuri Stanley Livingstone ikacikubita pan bet nta gitoro ikacigonga moteri kubera batavye amavuta bisigura iki baravye vision bibagira urugendo kugirushike hariya ari imodoka irakenera amavuta irakenera mapine irakenera irakenera essence ivyo ni ya amaformation nakubwira iyo ni ya ntango navuga birakenerwa yuko dutangura isemo igyo semo igenera duga iyo igenera duga twigira kuba batwitangiye turaba experience tukosora ibitagenda neza twiyapuya kubimeze neza twiyigisha byo tukina kwigisha dukora tutambuka intambwe bivanye naho tugera nuko tungana ntuje kuvyimba kutangana uzote bushike kuri Blue Bay iyo vision rero ya tuvuga nurugendo dukeneye impamba dukeneye ama étape dukeneye amapa birakina ko umuntu agira pa kuyindi pa kuyindi mugabo kacugomba kugalopa uzosimbira mu kinogo
ego excellent bashimire cyane
nje ndabashimiye
ego twizere yuko nitwasura gukorondera tukeneye kuyaga ibindi mwumvise ko tufise ibiganiro bitari bikenya ngaha muri sana mu media twizere kuzatwitaba
avec plaisir nzobitaba neza murakoze cyane
natwe turabashimiye cyane
nje ndabashimiye
ego.
Terminado.